Thank you. hapa kijiji ya Kubai na Moshi.
Yeah. Boy.
Yeah,